Make kwasho umbuso wale. Lalela sana, umbuso wale uphethe the wisdom. Umbuso wale uphethe the Holy Spirit. Umbuso wale asahambi ngokonda kwethu, kodwa kunamanye amandla esithi masinyathela sinyathele ngaye, esithi masihlabelela sihlabelele ngaye.
Uzoshintsha izinto, even things in your blood. Ngosamshonga kuthiwa ozalweni kunezinto ebezingenzeki. Namhlanje we partake of the greater blood, igazi elikhuluma ngcono kunelika Abel.